Ojoto. Ojoto is one of the seven towns that make up Idemili South local government area in Anambra State. Ojoto, as we know today, is made up of 8 villages. The reason Ojoto is popularly called Ojoto Akanasato. Ojoto has a long history. According to Nwafor Ezimo Ichie Ogbana, a legendary historian and a veteran, Ojoto, Alo, and Obosi were 3 siblings from the same mother, 3 brothers that left Akambisi Nri so many years ago in search of a better place and a better life.
Ojoto Akanasato. Yabu villages. You know, in Earth, you know the North America, America, what I also know.
Ojoto. Nalo. Obosi. Bumunito. Sinri. Nakambisi Nri Kafasi. Well, olden days. Ojoto, be a farmer. He farms very well. Then, Alo Jam, Alo. That's a lot of drugs. Now you have a job. He's a farmer too. The pussy will never go back. Go back and work. I can't worry for now. So if I went for BD Jeffa, I can't be seen. Whatever I was there, I locked it up. Settle up. I lost in the hammer, continues. We're not to say about. But Joe to the pussy will continue. Whatever I brought Joe to Kita, no Joe to know. Passetula, you always here, man. Obosi will continue journey here. We just don't know about Obosi Kita. Passetula.
Ojoto, incidentally, serves as a seat of power and headquarters for Idemili South local government area of Anambra State, Southeast Nigeria. It has a rich culture and has produced many prominent individuals.
Ojoto no onwezi mutalo mu isi village na bo no ojoto abronde ojoto mu na fo gbede ka umu chem na nezema manezie ke no jo nenugo neire nanda bo no mu ezema bo mu ojoto mu Ojoto muta onye a na-akpọkwa Ekemonye. Ekemonye sikwa n'ire. Onye mutalụ ụgbana. Muta dudu na muta mgbuye oke. Dị na ụgbana wee nụọ nwanyị ịnọ. The first wife ya bụ Eyiuche. Eyiuche ahụ mụtalụ ụzọ egwu. Muta mbishiri na ikwu ọcha. Nke mụnwa anyị nwa si n'ime ikwu ọcha. Ọ nụọ nwanyị ọzọ. Ọ mụtara ya aṅụka. Na dudu ụgbana ọnụkwa nwaanyị ọzọ ahụ mụta lieze alụ kpaka ọnụkwa nwaanyị ọzọ ahụ mụta emete ụmụ nwaanyị na-ahụ mụrụ afa nke isi bee ya uche nya mụ ụzọ egwu mụrụ mbichili mụrụ ikwu ọcha nya kpatara na ụmụ ụzọ egwu na ụmụ mbichili na ụmụ ikwu ọcha adịghị anụkọ nwaanyị wee ruo taa na anyị si n'okwu nne wee pụta na nna anyị bụ ụgbana
ụzọ egwu bụ Fabu di obala. Devon atokwa mbishili. Mbishili weta bi ko chabo bela mo.
Nwa yin ke bo no bu jimuka. Nya mo anka. Na dudu ba. Nwa yin ke to ba na kwa ba te mo nya. Nya mo eze alo pa. Nwa yin ke no bu ile oge. Nya mo emete. Nya mele umu isa ka umu. Mana mpuki no ka fabu. Mpuki na o ne ri obi ana ko obi obi.
Obi umu ma. Yeah, man, I took a long walk along Milijon Road.
I know Obana. When you discover the Obofia, I chop the Obofia. I call it a hunter come. Omo nandi ozo ni ne dizinanda ba. Nadro nandi amposi le afa. Fod ni me ba bunda nde bian nationalizer. Fod ni me ba bunda bialo ke ibati lolo zian. Omo nde si oho fi. Pala kanaza afa ba. Nyara umu obo. Ron don ke baba. Ya dia dia lol. papa na kanaza ku mu papa bu ogbo o mo kan de na azam papa nda bu nda ojo to meli nda umu ogba na meli ka na nu nda bu nda fendi na nwari anarozi nda na nwulu ofa bu mu papa nda na ba ka na azam papa
bonus as Gracias.